Walter, Panyamol Wanyamu, Paro Nyago Tieno Yuka Ben Nyarulumbi, Nyajakwere, Collela Mazee Chunya Oyiero Mano, Walter, Panyamol Wanyamu, Paro Nyago Tieno Yuka Ben Nyarulumbi, Nyajakwere. Maneno warani oduwa genore Gima miya weri nyargi josta Timni nyonga nyadundo Igni sana boro jo maneno warani oduwa genore
Ayugi nyago tieno era tieko yoro die kwa medikinda.